Sekhna rawna yalla khamna lolu Sekhna rawna hey Sekhna rawna gaya sad bu rawna iyo bundam le Cheikh Saad bu Cheikh Fadda Wultu mamina talib al-khiyar Cheikh Naï Soutou Youné Saad bu Ghanim Zaa
Tonight. jërëjëfe cheikh aya yalla yokku leeram ta tass ci barkem.